en Until. En gang til, bare en gang til. En siste gang. Please! Bare en gang til. Setting fire to our insides for fun. Collecting nights of forever missing them. But I'm forever missing him. Jeg skal ikke mase mer.